Hello, move your gum, hello. Hello, move your gum, hello. Hello, move your gum, hello. Malawi, morning. Lero pa 3 September tabwana ndi movie wa chinai mivi ya tuine nina ikalapo ndito juluga kwa matuwa ya mbirila tukweno peleka kae muvo yamba muvo yamba lero dzikolo sala Malawi ukugwada kuyamika kutambanda kulemekeza ndi kudzifunsa kuti kodi nzima teka mtsogole wa dziko kutha kumamvera zimene a Malawi akufuna kwa zaka 56 zayamba kuchitika dziko la Malawi tsopano. A Malawi anadandaula dzana ilo kwapempha bambo chakwera ndi bambo chilima kuti khani limodzi kuti tigwetse kaye tigwetse phiriri ndi adatsala tidasala zati phirija atsogole awiri mutamvera. A Malawi omwe adzayimanso kuti tikupempheni bambo chakwera kuti mkulu wa nkhondo uyu amene anatithandiza kwa kukulu kuti tilimbe mtima kuti tikhozokira za demokrasi motakasuka popanda wina kuti phinjaphinja apolisi ali mkati movuta bambo nundwe sangangochoka ntchito pamene amamenyera ufulu wabwino kutero kugonjetsa ufulu wa matipati. A Malawi atalira motero bambo chakwera amvera mpaka aphanya chimene chimakhangati kuti mwambo wanthawi wanthawi zonse kuti msilikali akachoka sabweraso bambo chakwera alola kuphanya zimenezo ndi kutsata ndondomeko ya lamulo komanso pempho la Malawi pachifukwa cha Malawi akuti zikomo bambo chakwera zikomo president chakwera zikomo chifukwa chowamvera ngakhala anali ndi nkhawa zina ndi zina kuti kapena zitheka pano ndi chikulumbo chilimbikitso choti bola akumva ndiye kuti zina zikamakanika adzitiuza kuti zakanika chifukwa cha izi izokanika chifukwa cha izi akutero a Malawi ndiye akuti ndikuthokozeni bambo chakwera kuti zikomo mwa ineso ndekha mene naima pano dzulo kupempha kuti abambo nundu ayenera kubwera pantchito mwamvanso pempho limeneli ndikuthokozani kuti zikomo limeneli ndiye boma loti tipitadi kutsogolo tonse mawu a tonse aja akupereka chitsimikizo pamenepo zikomo kwambiri. Muvi wathu wachiwiri ukuti dziko lapansi latiyika ngati dziko la Malawi pamwamba poteropo chifukwa cha zimene tapanga kuyambira pa 21 May kufika pa 22 June chaka cha thunthu Malawi akudziphikanso kachiwiri akudutsa mipungopungo yoopsa kuti aphikenso Malawi watsopano koma no dziko lapansi pano likufunsa kuti kodi chimene chinachitika kuyambira pa 21 May kudzafika pa 22 June 2020 sachidziwa dziko lapansi kuti kuchitika zotani. A Malawi sakwikana kutsira mavume kuti ezoona tinaene atidziwa kuti chinapangitsa kuti mpungupungu onse ukhale kuyambira pa 21 May 2019 kudzafika pa 22 June chinachitika nchiyani? A Malawi afuna atafunsa pachifukwa icho. A Malawi afuna atadziwa mawu awa pamodzi ndziko lapansi lomwe pachisankho cha 2019 pa 21 May abambo Peter Mutharika ali wokha ndi chipande chawo adawina mavoti 1.9 million kwagonjetsa chakwera ndi mavoti okwera osachepera 200,000 kapena 100,000 ndiye pobweranso kisankho chachiwirichi bambo chili bambo Mutharika sanaime okha anakatenganso wina wa chipani china cha UDF kumene konso kuli anthu ochuluka a chipani cha DPP anali 1.9 asanaambe pakwati chipani cha UDF chabwera ndi akenso ndiye funso likuti popita pa chisankho cha chibwereza cha pa 23 June bambo a Mutharika adawina mavoti otsika 1.7 million funso limene lufunsa dziko lapansi lili pamene kuti zakhala bwanji pamene papa chifukwa nthawi imeneyi ngati apita Mutharika ali okha adawina 1.9 mene amadzakomana ndi atupele muluzi ndi chipani cha UDF ndi mmene anadzachitira misonkhano yawo mavoti a Peter Mutharika naine akuchuluka kuonjezera pa 1.9 ipo ndiye dziko lapansi ndi a Malawi afuna atadziwa kuti chachitika nchani pamene pa chifukwa munjira ina pali umboni wina oti panachitika zosayenera chimene dziko lapansi lifuna atadziwa kuti zindatani. Nde bali anthuena amene mitu yao iliyosagwira akumayankhula mwachibongwe boma laya latonseli lalowera pa window. Boma latonseli sililikana wina adathandiza kuchita kunda akundwe anundwe funso ndiloti nchifukwa chiyani apita mtalika ndi chipani cha DPP atakwatira naso ndi chipani champhamvu kwambiri ya UDF sanapeze mavoti kupitira amene apeza ali okha apita mtalika nchifukwa chiyani. Pamenepo dziko la Malawi lufuna linadziwa kuti kodi chikuchitika ndi chiyani, ndi chifukwa chake ife amumva chilungamo tikuimaso pano kuti pamene pada madzi apa palikena kati kamene kachita chubwi. Ndiye ife tikufunsa kuti baboma la tonse mukhazikitse tribunal kapena khoti lapadera limene lifufuze kuti zinatani pamene papa, chifukwa pamene pa pagona chinziri chachikulu ngati siti chimasula chinziri chimenecho kutsogolo kwathu kuti dzipita koma tili omangika kuma omangika kumaso. Pachifukwa ichi tikupempha boma la tonse alliance kuti takhazikitsani mfundo yoti pakhale court latsopano la nyuwani lotchedwa special court loyang'ana pamene papa zidatani. Muvi wathu wa number 3 ndi umenewo kutaka ku number 2. Muvi wa number 4 apa ndikupempha anduna oyang'ana za chituko cha dziko, oyang'ana za azimayi, oyang'ana za anthu opunduka mayi kaliati, ndipempheswa first lady madam Monica Chakwera. Nkhani ndi yanu, mudzi mwa Mkukula village tiye Mkukula kudowa kuli mwana wamkazi amene abadwa 1990 abambo ake nthawi amagwira ntchito. Mwana amene anabwadwa ndi matenda oti sangathe kudzuka, sangathe kuyenda, sangathe kuyankhula. Bambo ake ali moyo amayesetsa tsoka ilo, bambo onse anamwalira kwatsala mayi yekha. Mayiyu wakalamba sangathe kusamala mwana wake, m'malo mwake amamtsekera munthu odwala mnyumba ngati katundu iwo kupita kumunda, kupita kumadzi kuopa kuti mwina ena akhoza kumampisiriramo. Koma mwana wa munthu ameneyu akunzunzika, amafuna chiwiri bachoti chidzimuyendetsa chokhala anthu pasichi wheelchair amati pachizungu. Ndiye tikupempheni mayi Kaliati, tikupempheni ya first lady, mutachitapo kanthu mdziko lathu lino pa zaka 56 pasamakhala ena oti akukhala ngati dzilombo kapena thumba achimanga popanda wayang'ana kulunduno wayang'ana zinthu zimenezo kuli ndrama zotero za dzidzidzi. Tisalole mmodzi wa ife kukhala mavuto. Ndiye nkutheka kuti mufunsa kuti kodi nkuti kananga ndingapeze bwanji, pali nambala ya mulungu wake wa mtsikana amene ndikupatsani nambala 09927226568 ndibwerezanso 09977226568 ndi mulungu wake wa mtsikana ameneyu ndithu ngati dziko tipeze buso mwayi woyamikirako nyamata nzathu oyimba Patience na Madingo amene tsopano ayenera kukhala ngati ambasada oyimira anthu ovutikitsitsa ngati iye wakwanitsa kuyang'ana za anthu ena amene akuvutika oti apite kuzipatala. Amalawi tidziwe kuti pali thumba limene boma limakhazikitsa ngagunduna umene akamayi Kaliati ali wamkulu wake ali nduna yake omayang'ana ana amene abadwa ndi matenda amene sangathukhala nawo pa umunthu. Uyu mtsikana amangodzichita chichonse pamene wagonapo kandi kukodza kandi chimbudzi amachita bompu kudyetsanso amadyetsa bompu chokhumudwitsa mayi wake sangathe kumfunira zakudya. Ndiye ngati boma silingachite chilichonse tipemphenso amene mumachita limodzi zimene wachita Patience na Madingo tichite choncho tipulumutse munthu ameneyo amene akudwala kwa Mkukula mboma la doma. Tikudziwa siwokhawo alipo ambiri koma dziko lathu Malawi lingathe kuthandiza anthu otero. Umenewo ndiye muvi wathu wapadera wa number 4. Muvi wa number 5 omwe ndiye mutu wa nkhani wale mawa pa 4 August nyumba ya malamulo kwa nthawi yoyambirira mboma la nyuwani ikukakhala koti ikakhale ndi msonkhano wake okayang'ana ndalama zimene zigwisidwa ntchito boma limeneli ku chaka chino mpaka chaka cha mawa. ndo aphungu onse awukakomana kumeneku kuti akakambirane ndipo a president ndi akatsegule parliament imeneyo. Ife amuva chilungamo tabwera ndi mfundo zingapo zimene tufuna tiyankhule ku parliament. Oyamba tufuna tiyankhule ndi speaker wa nyumba ya malamulo mayi Catherine Gotani ha. Pamene mukalowa nyumba ya malamulo mawa tikufuna mwayankha Malawi nkhani imodzi ijamati ya section 65. Pakhala pakuchitika chipongwe mwano kwa achita Malawi kunyoza democracy chifukwa choti ndale zikutha kutipambaneza lero ndi uje ni mphungu amatha kuchoka chipanicho kukangolowa icho popanda kutsata malamulo. Pamene democracy metinamenyera 1994 imanena kuti ngati wapambana pa tikiti ya chipanicho sunga oloko pita chipani china uyambe wasiya tikiti ijayo kaye ndiye pachitike chisankho china ndiye udziwe oloko abwino pita mbali chifukwa nkutheka ena sanapambane chifukwa cha dzina lawo anapambana chifukwa cha dzina la chipani. Tsopano pamene akuoloka pita uku chipanicho chaononga ndalama zache chipanicho chaononga zache kuti iwo aja akhale ndi dzina akhale mphungu. Koma chifukwa choti zakoma alephera kuchipangitsa chipani chawo chakuti chiwine akufuna kuwoloka kupita chija ili chifukwa ichi chipani chowina tikatero democracy tikuigwiririra pachichewa pachizungu amati democracy kupangidwa rape ndiye tisapangi salole chifukwa kwa zaka tsopano 26 chibwerero fuloma debate lamulo la section 65 siligwira ntchito ndiye pachifukwa chikufunsani mayi hala kuti udindo wanu yambirira tufuna kuona kuti malamulo malenga ndi boma la tons amalemekezedwa ndipo amakhala patsogolo palibe kuti ndale zipomboneze ayi. Mfundo yachiwiri, mfundo yachiwiri tikufusa nyumba yonse ya parliament kuti ikakhazikitse bill